Okay, sorry, some ejakuthini
wena. Omnye.
Okay, ndizayo izapha.
Omnye
mna. Mna apa ndizothela into yokubana sisuka ngapha ezibhunzani sizonqandwa apa sizobuza. Kaloku sisuke pha sisithi apa sizofuna imibuzo. Sizobuza kulo mntu walapha. Ngoku xa ingekhoyo yena kuqala apha, ubana oza siphendula le mibuzo siyithetha. Kwana abazali bethu sizoba nomdla beyibukelena TV-ni ngoba besizongxola mos apha. Akho nto yenziwayo apha kuyangxolwa qha. Babe siba laa mntu belapha sithi sibuza abe ephendula. Sithi sibuze ngezapendi zenyoka zipha. Sithi sibuze uba bakhulwe yintoni izihlangu. Theni bezakhula izihlangu. Ngoba kuxelilena.
Understand. My guys, let me buzz off for you. Nothing like that.
Woman, look who me say papers scraper.
I say as long as a bodyguard. My guys, because in God, the bodyguard is with Bali. Bali, let me ask. I do young, I'm a package of papers.
Sorry, paper spray, yeah, no, my friend.
Paper spray, because I can't bend to paper. I got here, case, like paper spray that. Did loom up. And boom, let's
say. I'm a
jabber, that is. Who's going, that is.
I'm a child.
Ndawa bana babantu bezichamela pha besweleka lani bisenzeka pha ndisibonile mna izidumbu more than 10 izidumbu eziphambi kwamma ndiphuma apha emnyango nale ndawo more than 10 zibekwe emnyango and bazibeke kakuhle sana qomba bayayazi baza babhuthi
baphabekhutshwa
abanye behleli pha kula ndawo ipha phezulu baphinde babuyiswa phakathi ngoku beswelekile babuyiselwe kula ndawo for into
Thank you.